Kubona Kristu basangire n'umurage we utwumve
Nimbuwe mubyeyi mwiza w'Imana.